Amém, amém. 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 Amém, amém, encosto nani.
Isikhathi inkosi mayivuma. Inkosi inibusise.
Ubankhulu wethu nyazi.